Sim, como é que é? Show, Pedro, quando é que você vai ter que tirar a mosquada? Ah, Pedro,
você
vai ter que tirar a
mosquada? Ah, Pedro, você vai ter que
tirar a mosquada? Ah, Pedro, você vai ter que tirar a mosquada? Ah, Pedro,
você
vai ter
que tirar a mosquada? Ah, Pedro, você vai ter que tirar a mosquada? Ah, Pedro, você vai ter que tirar a mosquada? Ah, Pedro,
você vai ter
que
What up, YouTube? This is your boy Ismaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobanani umuntu kwabani. Today bafethu ngiphalelwe lo mjisa omela aceleni wami bafethu. One thing I will tell you, there's no formula when it comes to these things of relationship, but I, as Ismaz TV, I am the answer bafethu. When it's time to drop, it is time to drop. The king is back. Fethu ubani igama?
Hayi igama lami siyabonga uthiyami.
Sure.
Uthiyami.
Angitsheleke siyabonga uthiyami uthindaba ubhalela ishow namhlanje uthiyami kwenzakalani.
Indaba mfethu ngifuna ngibukise umuntu wami lapho ubambolo wami uthiyami.
Sure.
Mayifohloza wami uthiyami ngiyivela ngayo uthiyami eyibamba.
Sure.
Indaba manje angimazi nokuthi ubheke ngaphi uthiyami. Kodwa banokumkhomba ngapha phezulu unyana so yona uthiyami. Shoti mangivela mina shoti nokubhacabhaca yabo.
Okay.
Yeah.
So kahle ngamanye amagama bafethu lo muntu uthi usole umuntu wakhe ukuthi hayi uyamjitsela so uthi yami ngitshele seninesikhathi esinganani nina ninalo umjita nitshola nithandana buka ngithi umjita ninalo cheya yebo ninesikhathi esinganani
eside kakhulu uthi yami eside uthi angeke ngize ngikwazi nokusimenshina yabo
uthi
but sonesikhathi eside
so ngitshele uthi yamona iziphi izinto oyithandayo kumuntu wakho
indoda vele yabo uyikho konke ngikhona ukuthi ngichazele ukuthi kanjani but yena kimi uyikho konke uthi yami engakutshela khona uthi yami ukuthi forever yena namanje
forever yena uthi yami
namanje
so ngiyakuzwa so uthi yami ngitsheleke uthi yami kuzoba isitori esinjani mangabe ngiyakuhamba ngiyoshaya ispana ngisho yazi mina ngidume ngani
ngiyakwazi ukuthi athizwa ngibhalele kuwe ngoba futhi ngiyakuthemba uthi yami
Sure. Ngiyavaya ngishaya ispana uthiyami.
Oh, la uthiyami.
Bese sengithola ukuthi no, mabebeza wakho kungenzeka ukuthi uyakufebela. Uzoyithatha kanjani direct?
Eyona izongiphatha kabi uthiyami kona ngeke ngikutshele ukuthi ngizokwenzani ngoba ngazi nami ngizokwenzani ukuthi izofika ihlale kanjani mangithola.
Yeah.
Sure uthiyami.
No, bafethu niyamuza umjito uthini? Uthi uma idaliza uma ifohloza wakho umuntu athandane naye isikhathi angeke akwazi ukusimenishina ufuna ukuthi ngiyomcheckela yena bafethu it's your boy Ismaz Rooftop siyabona ukuthi ubani ubusiness nobani kanti umuntu kwabani umbuzo wami okugcina uthiyami ushoshosho ukuthi lo muntu lona siyam expose
straight out here
va endlini uthiyami angibuya kuwe ngibuya ne evidence
ngiyazi ngiyakuthemba uthiyami
danko
uthiyami
see bafethu it's your boy Ismaz let's go do what we do best of which is what the investigation danko Yes, thank you. Let's go. Down go. With the magnets, I'm gonna hit the spot. Whoa. Got the balance, never fall. Pretty banging, I might hit a lot. Whoa. But when it's time to chop, it's time to chop. Whoa. Throw it back and make that booty pop. Whoa. What up YouTube, this is your boy Ismaz bafethu Rooftop siyabona ukuthi ubani ubusiness nobani kanti umuntu kwabani this is after the investigation bafethu ngisabhizi ngibuka lo mjitha kara I can't seem to find him. Nangu kade abafethu. Let's go. So mkhombisa ini evidence bafethu chair wakhe. Sibone ukuthi uyithatha kanjani direct. So yibo into enjalo. Chair yakhe bafethu isabhizi bafethu. Unfortunately umngane wakhe lo sazi ukuthi kuzokwenzakala. Awuthiyami? Ikusey imlo muntu asikisi ukulindisa awuthiyami bese ngilahlekile yabo.
Hola
awuthiyami. Ngiphakheka la. Ngithi ngiyokufuna kada yabo.
Ikusey.
So Mfethu ubuka mfethu ngibuyile mfethu ngishayile ispan yayibo.
Sure that's
it. Ngicedile yonke into mfethu.
Ngithola lo muntu.
Ngiyamthola lo muntu awuthami. Ukumanje ngiyazi ukuthi uvaba yayibo lento enjalo.
Manje awuthami singabe siya ipolisa phela sahambe simlanda.
Buka awuthami ngicela nje ukukhombisa ievidence.
Eish awuthami.
Buka awuthami.
Oh.
Yamazi lo mjita lo?
Ah lo mjita lona ngiyamazi awuthami lo mjita lona mfethu uyangisebenzela lo mjita lo.
Sure. Ngiyabuka ngithi ngumngani wakho ke lo mshisi.
Umngani so vele sibangana athi amiyangisebenzele yabo kwezinye izitafu zami.
Sure 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 sure. Sabe mafethu niyamuzwa uthini lo mshisi? Dabuya buya buya come here. So awuthi ami ngiyabakhalandela labantu labo le cherry yakho mfethu nomjidu ishange inkazi you understand?
Yawani.
It's been a while awuthi ami so angazi wena uyithatha kanjani direct.
Hayi awuthi ami yangilimaza lento awuthi ami yangibasela vele kumanje
asingene kada. Angisho sifuna sifike kada asingene kada.
Sifike manje awuthi ami indaba manje.
Bafethu ithi. Siyo boy usmasa singivulele lo mjitha kada isho.
Bafethu sengibaselekile awuthi ami.
Kubi kubi
awuthi ami. Kubi awuthi ami ngifuna ukumbona lo awuthi lo.
Sam.
Ah. Eh
lo awuthi lo. Ngani wami lo yana
phela. Ngani wakho awuthi 21 Matsala awuthi ya. Eh yami wonsiza lo ngani wami uyaphetha eh. Eh baqinisele ukuthi abanganisi nje kahle kahle phela awuthi. Eh shi. Eh baphetha awuthi ya.
So awuthi yami manje ngifuna sifike kada. Thiwa singena ngapha yabo.
Okay
awuthi ya. Sure singena kada. So wena uthi unesikhathi singakanani so notice ukuthi lo gel lona mfethu singakushayela ezinye manje.
Eh isikhathi eside awuthi yami lo nje phela ngishayela ezinye ngoba manje nalapha endlini kunelinye ibusiness nyana la mina ngathini na uthando.
Sure.
And then njengoba nginalo ibusiness lami le liphushwa yiyo le ntwana ngidlala lo cherry wami.
Sure.
So nje imali zami lapha yabo. Ninini uhambe ema vibe na kabuye. Okay anginaka uthi uyokhaya kubo yabo. Kanti uza kule mfene le.
Eh angibuka lo muntu lona. Ushiya wena ngale kasi lakho imali.
Eh ndoda, ngimenzela konke awuthi yami konke konke.
Yebo.
Eh. Eh awuthi yami.
Singena ngapha, singena ngapha.
Singena ngapha awuthi yami, singena ngapha awuthi yami.
Sure.
Awu chelo yangjoha.
Hayi uyabhedi, uyabhedi awuthi yami, uyabhedi. Buka nje le distance engaka awuthi yami.
Awu, kusuka le skin lo muntu njengoba umbona sekeza la awuthi yami.
Yebo. Ende wena ngizwa bathu umprovidela yonke into awuthi yami, he?
Yaka shooting alutho awuthi yami. Yonke into.
Okay.
Ngapha ungenza iskim. Namu namhlanje ufuna ukhethe kahle kahle kahle. Ngabe uchubeka nalo ma plaza nokho uchubeke la.
Sure.
Bona awuthi yami.
No. Ghost. Yeah 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 left left siyahlalana right sure yeah bathi ngisha straight awuthi yami eyibona kodwa le distance bafethu is your boy usmazi umjida bambhayizisa buka sihamba kangakanani just to ukuthi sithole lo muntu lona ukuthi ubusy ngakuphi bese nithi hey what are we what are we this shit is fake this shit is not fake bafethu we are doing it on real time gara real time nazo ya yiso le stratless
yiso
le stratless babonakala bangena kada mfethu ubake lapha e gate in right
ya ubake la gate in awuthi yami ubona
kahle
ukuthi kwenzakalani
siyangena la siyangena la singene la
ya ngena la ubake kahle
ufazanyise imoto
awuthi
yami sifake la cabanga mfethu labantu babhizi kada
Hayi,
kuma gara.
Siyabuzwa.
Babona gale gara. Kosa zora, zora. Zora. So lentwana lentwana yakhe mfethu.
Oh, intwana yakhe.
Sho, ngabuza le out.
Intwana ikhona razo yakho da.
Ubu nje kuputo akho. Sanlanga nje.
Ikuse athi amkhamba kanjani? Sho mfethu, khona kuzoba khona le cherry yamusahle la. Oh,
mfethu sibadla ke khona.
Akekho uthi yami.
Yebo, nami ngicela ufike ngizofuna wena.
Yebo, ukukhamera ngitshela ukuthi wena mfethu the chair amungene nawe la.
Ah, mfethu ngamcheka kafu.
Yebo, uthi ngiyakwazisa, uthi.
Akekho serious ngamcheka kamfethu. Bengizocheka wena sizokhuluma indaba yezolo phela.
Yebo, uthi yami ngeke.
Ah, mfethu ngamcheka.
Uthi yami yeso nje sapha, uthi yami. Manje wena ngoba manje yabona ukuthi ukhumulile ukhunyulwa yini?
Kuse ngani ngiyachaza ukuthi ngiyaxolisa.
Yini oyixolisayo? Yini oyixolisayo?
Ngithi ngihambe nomngane wakho.
Na nahambelani?
Bese ubhoda la.
Mina ngikubondisi mina.
Kungekho musi nawe boyephi ke?
Oh mangekho mina kusho ukuthi khona yena uvala ispace sami. Ha ngizokubamba wena le nzima.
Awuthiyami? Usina awuthiyami mfethu usister uthi uyazobhonda la kuwe awuthiyami
eh mfethu beyazonkhora nje my sister nice please mara sengisenzanga next ufike wahlala nje my sister sabhemi habi la nasikenzanga next mfethu akumazi sekakhalila
sure
100
mara muslim chitu uthi wena uyamspanela wena into impintsha yakhe wena manje soyambhayizisa futhi ngocher wakhe
ya na mfethu nokumpendela mfethu la mfethu endlini mara nje ngimfethu ngecolisa into enzakalile la ngiphinde phinde nzenzo
no ngiyakuzwa uthi yami sithi checkela abantu ukuthi bukhambani
Solokhu yaxolisa kokuqala waxolisa nokwesithu uyaxolisa ngiyoxolela kuyoze kube nini kana
yepho ngiyachaza ukuthi ngixolele manje ngokuxa kokuqini
kubeka naboke labo
bangani bakho ngiyaxolisa phela ngixolela ngemphimbe
hayi mina sengiwriting awu nganele nguwe imali yami wayitshontsha namanje ubhizi ngapho ubhizi yangifebela ngalabo bangani bakho hayi ngeke ngikhathelwe nguwe mina
Sure.
Buti wami ngiyacela ngiyabonga ungenzele kona uthi yami kukhulu ungenzele kona ukuze ngimthole ukuthi kahle kahle ungenzelani ngoba mina bengingazi uthi
Sister wena indaba kahle kahle umbhayizisa lo mjitsa yini into angayenzi
ngimenzela konke yini
ayikho into angayenzi bengizobhonda la besohlala
Oh mina ngingazi
Sister usho ukuthi lo mjitsa kakhulu ukubondisa lo
Usuka phumile phela naye ehambile
Yezwa uthi yami
Should mele ngingaphumi ngihambe ngihlale nawe mina
Uthini wena uthi yami usamfuna umuntu oso
Ayi mina awuthiya mayengeke awuthiya mina sengrand ngayo awuthiya maybe bayalimazisana labantu abaso awuthiya eh labantu abaso ba wrong awuthiya mina sengrand angazi uzoqhubeka naye noma kanjani kodwa mina ngrand ngawe
mphe Sister wena uthini wena Njengoba umuzwa asho so manje athi yena ugrand ngawe wena uzomlimazisa manje
Kunongqono ngeqhubeke naye
Uqhubekani ubani Nalo sikuthola naye lapha Sister kahle kahle uyamncaza Unesikhathi singana nani ubusiness naye?
Yambo, athi amuntu lo muntu ungenza slime awuthe.
Sure.
Shut bana isikhathi esi.
Bana isikhathi esi, don isikhathi singananzi sister.
Do athi dona lo mfethu busy ngapha no chero wami. Hayi labantu bangibhayizisa sister, labantu labo mfethu athi.
Bafethu. Nasibonela sifile kada usister uthini? Usufuna lo mjide simthola naye kada. Nayibona izinto enjalo. Masingakhuluma nalo mjide, ayikuse awuthi yami. Yamuzu uthini sister? Sister uthi uyifunela wena manje.
Ya na akusinkinga yena makasho njalo mfisi akusinkinga umngane sizwe ikhuluma ngoba naye ngicabanga
uzo. Ya uthema yinto sizwe ikhuluma awuthema una nawe kuphelile.
Mhm.
Kuphelile vele awuthema I'm serious vele wena nje uzoyibona ukuthi wenza njani.
Ya
mfisi Maria Muva luthekini wakho mfisi uthi angifune ende nami ngumthandile.
Ende mina ngenelana le yonto le futhi nakhona ngiyajwayela.
Oh! Oh! Ah! Ima, oh, Altham, oh!
Ah, eu tô errado, não fez, não fez!
Ima, Altham, Ima, Altham, Ima,
Altham! Você vai ficar, não fez! Oh, eu vou te ajudar!
Oh, Ima, Altham!
Ah,
Ima, Altham!
Ima, Altham! Ima,
Altham! Oh, 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 oh! Bafethu, it's your boy Usmazi. Niboneli episode namhlanje kanjani bafethu, please. Next video I need a bounce, I need something, bro. I need to be safe. Abafethu, they don't tell me ukuthi baphetheni. And then manje singene inkingeni. It's your boy Usmazi. Love and peace to everyone who is supporting us. We are saying shout out to you, bafethu. It's a road to 100k on Facebook. It's a road to 100k on YouTube. To your boy Usmazi rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubizobana nomuntu kamanti. When it's time to drop, it's time to drop. And I'm just trying to pop. And these niggas talk a lot. I make too many.